Sekuqinisekisiwe ukuthi akasekho umculi we-hip hop emhlabeni we-AKA. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu. Lulokhu lutrend enjalo ke laphana wengane zakwethu udaba lokuthi useshonile umculi ke laphana u-AKA. Kubikwa ukuthi kudutshulwe izolo ebusuku ngolwesihlanu kuFlorida eDurban ke laphana wengane zakwethu. Lezi iy'ndaba ezibuhlungu kakhulu ey'trendayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi balokhu bakhale ngazwi linye belokhu bethi rest in peace ke laphana ku-AKA. Khumbula ukuthi abalandi bomculo we-hip hop basayikhotha amanxeba ke laphana wey'ngane zakwethu ngoba nangonyaka ophelile washona omunye umculo we-hip hop futhi naye laphana okurekereke, okuyinto ebuhlungu kakhulu ke leyana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section yezovulwa kukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Thina siyi-channel ehamba phambili umkhanya kule nathi sithi rest in peace ku-AKA. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cinza subscribe, cinza nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siphosta i-video enje. Si-channel siyabonga.